labadii u qayba ku
I'm gonna show you the only way.